athi imi ndlavu lapha e-restaurant.
Kwenzakalile.
Madam Justice.
Niwathenga niwathengisisa ayahamba.
Spinach garden.
Wesi siphola mdoko uyashisa siyibhizi.
Hayi wena thula. Kwenzakaleni kukhona. Undudule kanjani?
Sokho khona mina Justice.
Ntando. Kwenzeke mina sikhile yona ntana before bakubuza manje.
Oh yoyindoni ngokuphosha.